busia empenimfo ebu baby dia to se penyini a wotena fie man kwada ewe nanka no ye bu nanka refo a oka ho eye akwada a oba bonten bedidi ye man penyini na nado danko akufu ado na tem no wone ne papa akwa akopa ache
Utie kanwadwene ego Biscout Media. Kanwadwene.
Kanwadwene.
Endane mabon sentete kade ye wahunu mensan. Efisa bafo dom ne tai bo dom achi mane kiro wansan. Na na prempem no ankasa na atenase ye no. Amansie premire okufuru sie wi anyini ma achire mene bo omu ase. Oyoko de se kronkron Biscout na na prempe. Watenase die ye hu. Wo be sentense mo mana ka kuma simbo mana ka kuma simbo mana ka kuma.
Come on, Jenny. Yo, I was here for a and I said, Moshe, me, a Mohammed Sikon Crombie Scout, Nana Prempe, and Ekase. I was here, Nano Nayan and Tie, say Ghana, and Quada, our Moka, Quatro, and Soche. Na say, Yancopon, a yo, madam, not a modern boy, it me a buomo, not a mucha, o Marco, Sukupon, Aquaco Tuaso. Yinyane ntiye se mkwadei omu uchimu mumi videos ya hoduo na edi ya kotene ewa mansante ntankesi enoso na ebusunya na eni inyay e ferry ya rehosem mkwada oma kwa kwa chro ensowe wye na ensowe no omu kwa chro wye yeno afidye akwa kwa dane atemniye anu mudi gana mpeni mfuo na yibye jye mu a yivre vre muno yibuse mu e pusu nunum bi kompenfo ye se wan pusu nunum a onte ne kankan enti ebusa esukufo onkwada ne se edie be enti ana mbuofu a muchi mumume mose eye musuku na amokono emunnoma mudidi mpenfo atem edie be enti a na ensema na enkura no eke nyina ene se eye Ghana eye osuafo anase mpenfo a omohwe enwume sua so ese omo bo ekofa enkrata anase nwoma bi de brom se sa enwoma we eye nwoma eye ensohwe na omo kwa kwotro no se omo kenkan anase musua eye dito dito ebi enton fa ho according to nsema enkura no anase sukufo nkoda no omo ka ana mi kire mu se eye empedifo a omo hwe enwoma sua so eno ma kire kire fo ebeton enwoma bi de ma omo se sa enwoma wedie se omusua na omutimi kaya so moko ensohwe no edem ana se se ensohwe ni drusu a ommetwa no dito dito entino enkwada no esripe ewo ho se na yenyina yenim no ebre a na yewo e friends say secondary school ye ba betron sohwe na se apo bi eyikia yenyina etimi de nan esisi nsuom sebi esuande ye biko ye nimse apona abane de ye dito dito ye dito dito ntin ye sua ye de ho sua because ye nimse sa apo we de okwa enyaade aba akokra beto afa ho akwade ntunsema enkwada no eke nyina ne se omo yire omo ho esua ye na ebre a omo kodru ensohwe danim na omo ochro na omo ochro no omo hwema die omusua ye nyina no baakokra nu a etoye baakokra nu a efri book nu book na omuhwe mu esua no baakokra nu a ebaaye dina kyerse eye akyerekyerefo ene empenimfo a omuhwe Ghana yanwoma esua so no omodi omuhwa mbo ene Ghana mpenimfo anaase ye panyini a wodi yanim na nado danko akufu ado wodi omuhwa mbo inti eno ne nam so ma enkwada no esese esuku ahodo a omokokoko omosese munuo ma na ebimo so eyo madwen se omode phone ebesi omoso na omanya ye man panyin na nado danko akufu ado ne kasetia enti no video ba ko a ekwa ekire pei e ma oman Ghana mu ba bia be fa bia no na sa video no edi akotren ewo amansante ntankese ye so WhatsApp, Facebook, baby bia na ebusua ebia no wanya bia hwe ebia na orefi etime ba bebo abrantie no video na wanya bia hwe na yewia yatoa so ene saa brantie ya wo babo nten ana ase suku ni akwada ya wo babo nten be didi e mampanyi na na dedan ko akufu ado na temu no abrantie no bibi e koso e wona brabo tebusia momi yankwa hwe saa video yi na yewia yatoa
akufu ado awu e saa sanche maximo akufu ado e
Yebesa, wode brɛ wo mo sɛ sɛ bi omunsua na omunsua omokɔ a dito dito ɛbɛto we ni ɛnsɛm a abrantie we ɛba abɔnte ɛbɛkaaye abusua videos no ɛdɔso videos a wodo bebre ana ɛnkɔda ne bi ɛyeyeyeye na we ɛne video baako a ɛkɔ akyire pɛɛ ɛno nti ana ne mepɛ sɛ yedi ho nkɔmɔ na saa video we nsonso no amanyokuo ene eye ensentrofo bi agiatum e support ensema eye akwada no ekaaye na eho no nso no ye beba ho na ye ba be kirekire mu na sebi akan adwene e de akire nkofo bi ebusia saa brantie yi a ne bufuo ana se wode na re ho ene nanimia ene ensenseme a wokuo mu e won sohwe danim e ba abonte be kasa kasetwetwe e kire ye mampanini saa kwadan ni papa e hwe video ni bi no papa no antra ne na so ife se penifo se se panini wo tra fie man kwada e we nanka ye bu nanka wefo a wo ka ho e san saa kwadan ni papa wo so ne de wonwe nanka enti won tra wo mayen fa ne sekan enwe nanka enti no akwada yi papa e so ne nsa se debi akwada enkasa sa se wo kwotre konkru ni mu a ya tro e wo mu se akwada ma wani nso e ye wawofo se ne be ya won kwana e be ware e wa asase wi so e ka se wawofo a enye nipa wo ma me no papa nko a obi a na se panyiri bi a wo chen obi a no e wo se wo ma wani so no e ti no papa yi e fa to no so se debi sibia ne bayi ababonte de ne bufu ababe kansem no e wose woso ne ba ne nsa na sebi okɔ sukuu mu na okɔ pa sukuu fuo mpanimfo ene ye mampanini na na dodan ko okufu ado na chɔw efi se mpanimfo se baabi a ye kire aboa no e hwa na isane no etino baabi a brantie no egyina ye a wodidi atem no ne papa eso ne nsa e de ne ko sukuu mu ebusua mumienkotie achopa a brantie anase sukuni eba abonten edebetuja mumienkotie eye abrantie no na chopa a wode ama ye mampanyini ene na chrechrefo yo abusuafo memo bibia kwaba e de abadwumadie ne so biem wei ene achopa as kuni obabo nten e de beto eye Ghana man penini eye na nado danko kufuado nenim se empenifu se se oba ejunso anaso ojane nan egu wo sede so a yimpa nemum ye pepa megidi se ye man penini a waye bad time a said wonim sibi a ebatete etie no ye man penini so ebetie no asopem na wode eye akwadae nemfum so achem abusua ebre a enkwadae etwi momume omudidi Ghana mpenifu atem omo kakase twitwie omo sei enoma ewo omo suku ahoduo mu no yenya Ghana fuo bi omo ba bonten ebi mo omo tete ti Facebook a omo ye videos te se die mi ye bi e ba bonten ebetai enkwadae nachi na emu baako a ye frɛ no Kevin Taylor saa brantie e ba abonten e be kyerɛkyerɛ ensɛm a ɛyɛ nkwadaa no ɛkaeɛ na brantie kasaaya ade nwonwan ya do pɛmpɛnsuo bi a ɔno a ɛto n'anum tuo sɛ ɛnoɔma no a nkwadaa no ɛsɛɛsɛɛ no no ɛyɛ adidi atɛm anaasɛ kasatwitwie a nkwadaa yi edidi ye man penyini na nado danko kufuado na temu no ono ne de wo support ifrise ye man penyini eye nim guaseni ebusia empenifo se kaku ye jino ko ko num mumie nkotie ensema abrantie Kevin Taylor a wo sori a ono ne de odidi Ghana mpenifo atem esan se atem nie akwakoye ni trade market no ono ne de gese wonhu anase wante se abofra bi anase abrante wa bi edidi Ghana mpenifo atem na wo boni nsem masa nipa ne se tebusia ahade ye tumre na ya chiresi umie nkotie ensem a eye abrante Kevin Taylor eba abonten ebe kaaye efa ensem a esukufuo yi e kaaye efa mampen na na adolanko kufuado abusia umie hwese a video
they are right to use those words because the president has messed their life up. Nanado Dankwa Akufo-Addo is an embarrassment.
Abusia empenufo ase se obi fum ekuma yenfum enja. Na penyin obi nye bi da akwada de ye nyina ya ye bi pen. Esan se abrantia Kevin Taylor won bum penufo na won fam penufo enye hwente no. Ono no de ensem bi sei ene ososo ososo. Abrantia Kevin Taylor de enye menwanwa se obe supporte eye ensem bi se ifri se ono ne dwumadi a odi ewa mansanten tankese ne so no akwakoye se Ghana mpanimfo ena osi o matwetwe Ghana mpanimfo ena odi o matem enye menwanwa ifri se saa brante ya Kevin Taylor se odwedwe ni mu ekọ ne busuem a wonfa ne papa a wode ne ba asase wi so no onfa ne papa enye hwe ne maame kora wa chim no enyi nse na bosome nkonkora no onfa ne maame enye hwe ono ne de ne wiase wo bae no wonfa mpanimfo enye hwe de wo pa ne se obedi mpanimfo atem na metu ganafo emofrafo se ni pebi sei eni kwan se mode mo ho bono because ono watra aputo ganafo nyina ehun ni nipa ban a woye ye hwe gana ye mpanimfo a hwana sa brantie we wonka sentia no wakase tia ubia ne party a wo joni eye NDC party ni mpuno emu penyini eye ye man penyini dada eye papa ji wakase tia no etino me enye me nwanwa
JJ Rollins there no he has been turned into a vegetable only chance JJ Rollins is out of coverage area he's a coward NDC for more power. Somebody like Rollins, mamu didn't you? Rollins on kind of cray. Rollins were a coward. Or you hoof for on kind of cray. Rollins, MP before the channel, hoof for the channel, on any area. Old Twin Casa. Rollins a waste of space. Jimina or Ghana and Dawson. Jimino Dawson. In the service of you, Obi Jimia, I'll see a catch and say, hey, Jai Jimino. You see, Jai Jimino, you know,
Yes, so we do see what I want. I saw no, and I'm passing, and so we DC people compared us to the MPP. MPP, they don't waste their time on too many insults. So, NDC, our mouths like acid.
Abusia, Abrantia, Kevin Taylor, American, who was me. A bumbe face, ah, na nipa beni, if ye benu frimu, a dainty, ana, sebi, wodi, nyambransem, sa. I didn't know what cassettea a year and penny forza. We need a woofuana. Ohe sukuni ya. Ne papa a son and sa. A denny call sukum was a uncle pa a year your mum penny. Enne sebi a year gun and penny for a chono. Sana papa bea a beye. It in a bush for a mutim and answer mohemi. Kevin Taylor. Ne papa a wadene baby ase. Won fanning ya she. Ne mame a wonyin se na bosome nkro no achem no wo no wode nanim eye domat no tietia so won buhwe efie bia mpanifo se mensem anase mensa ewom enti na busuanfo ato ne pehwi omunim se sana ne suban tie free ne mofrase ebesi saa bere ya ewom ama ene waba bedane busueni ana busuefo aba abisi yinyere so eye mehwehwe mu a meye kakra efa abrantie wi ho no. Ne papa was very strict. Ne papa enzo son sen fonso. Te se eye suku ni ya. Ne papa son en sa denu ko ni suku mu se onko pa. Ye man penyine ache ono. Sana Kevin Taylor ne papa tiye. Eye Kevin Taylor ne papa eye wo man hini. Ewo ayodo. A ewo man kesim. Central region. Ewo na Kevin Taylor ne papa eye wo man hini. Ewo ho. Ebu siya mi jishye mu a me ye ye. Enyina ne se abrantie Kevin Taylor emre bi etwa mu abrantie ekowia ne papa gold akonya a ne papa edi ewo ayodo akonya ehu gold abusuan gold abrantie ekowia ye ne papa aunt na ho ne papa aunt na wa ama emfomfom andane ne kwaye empenifo se edua a enya wa ebewo ani no ye ntwa so ye tuase enti ne papa etu na se edene efam na kwan so ko pem sa abrantie ne ko fa gold no e baaye edino ebia na obi tiwo obi fi se oh Kevin Taylor kura no abrantie owo papa edie be na ne papa e ka fa sebi sebi ne ni amo ho nsem ene ne ni a e tra ne ni nton ho no ebusua se wutie mi a ne papa ne ebusuanfo aye do mbeye bia na akwada abone die ebi ewo obi e fi obi abanye Mestre Ghana for a mutie me and I say, Mua, Ayana Motro, me the video betoa, Ayana Mita, me ten who comments, and I say, me ten who's a man for a church, into a branchy ni papa tiasse, a branchy wobusian for, ni mammy woho, a branchy Kevin Taylor. I was so sore, a ye a temnie, a sukuni, sukuni, a barbonti bedi, a man penina tem. Your man penina temni Ghana penny phone was a source, sa brantian. The same thing, Kevin Taylor, the same thing, and what bush for a fashion. Umbushe, the best Ghana for ah, Nensa Maya Oka, na temni a woody, Ayana a hamono, Mufanesa, if we say, on one, a papa and a mamma crown, sana, what the yom. Abusia, mummy and to us, we edit the betrayal. A yarosem. Se sebi ohwe oman gane mu a we so nkoma ye mpanimfo amudi oman no so eye amanyo semtino se panyini bi kwatra radio so anaso kwatra tv so a na wo didi atem okọ npp mu a ebi wo ho okọ ndc mu a ebi wo ho atem ne nko a na edete oman gane mu mpanimfo na atwa omu didi omu ho atem ebe ye den na sukufo nkwa dai omu nsua a bed and a quada walk walk or throne, so I will feel, say, a ye in Simusa, I'm with the man, no, I'm bentino. Uncle Benham's our crown, we also edit in penny for them. If we say, will swear, if we say, sebi, and penny for no, and penny for say, will be a swear, dear weddy kind, and I'm more now what you two. You swear, dear weddy kind, and nantie, na yesu yan antibi. It's in a quiet gun and penny for, and I'm among your seventino, mutime yamu, mutime di dimu watem, and would be an unquadano Asia. A quiet washer gun and central for bit is a Kevin Taylor. and central for our more mind gun and omudidi atem omudim penny for atem no and would be an unquadan omusia. Abusia, your befi say a ye. I didn't know your mamma or some entity and temusa. And no more elkosui. One shall a be better yay. Ye ma a bet tombrebi, ye ma a bet soriet yay, ye ma a bet dear tem. If it's a yen ye chasa, a son at all. So, Oshe, ye entitium, ye nanum entitium, a ye Christosum entitium, a ye encremosum entitiuma, ninina ekasetia, enquada, o mocasetia, o maofo. Ninina en supporte, enquada, o munya, o maofo, cassetia. Mestre Ghana, ye nina, I say. Mumi enyina ye nsue bibi enfrim. Se ne beya. Se bibi si. Na wopese wo chire wadwina. Eni kwanse ekwaye atemniye. Eni kwanse ekwaye atemnidiye. Eni kwanse woma wubufu to the extent se. Ube didi mpenifuo atem. Penyini nubi nye ibida. Akwadadi ye nyina ye ibida. Temefasa akwa kwenye weso. Etu emufranefu. Se ye wo so many ways ha. Yebe timidi ya chire ya adwina. A ebe kwa vara, ebe kwa echiri, ama empenifuwa mwuse ye niambri. E kwa na mwadi ye faso ni empeye, mwana mwoshe ye bose. Saa e friends e nguma wi yesunya na ye kwa chro ezamsa. Yibicha. Afi e baane sen, ane ye kwa e nguma nenim, ye kwa nsofe nenim. Ako ako ye buwachibidi. Ye wopanya ye beti mia faso, na ye diye, ye diya tre ya adine. Nye mumu ya shasi ya se ye sese nwoma ya shasi ya se ye didi ya mpeni mfuwate maa ebusu ya edie ni mguwasie ebreye maingana temesiru bibi ya inu kwaze mutie encentrofu anu inu kwaze mutie eye amanyofu anu oshe akwadei ni video ya woye ye encentrofu bebre afa amanyofu bebre afa edi atuto utu wamo platform enye fe anka ye man penye drama ni mahama na tuwa no anas ubi dina tema anka meba abe tena kondemo e wase mu miye bu nipa niye do nipa na kwanye diye mpeni mfuo kase chuchie a ye diye mpeni mfuo sebi ye ka etia omono ebusu ya ense mfata meda ubi bi ase monshe video we sene beye be kwe chile na akwadane papane diye mebona baso pa se ne wase awufu bia eye sebiya Kevin Taylor ne papa ebre a wo ko wiya onua ni gold ni papa antena ho anye di anfa ni nsa anhye ni demle fem na emu wode ni fa mra kwan so me a chi ni ba no agi gold ni frinsem sa pepepe ana sa suku ni papa aye nti we enkoye adesua emma awofu nyina me ye frinsem me ye awofu we enkoye adesua ma ye nyina se se ye ba enya ade na enya eni kwan se yesoso na emom e wo se ye tu ase na ye ntu ase na ye twa so a dachi bi no e betimi aba be wo ye ni otwie de amponyankopon enhyira wo otwie de amponyankopon wo mbo wo chidom otwie de amponyankopon wo enhyira wo ne mprepra watamfo bere manu ato